Baca umugani mu Kirundi ngo kora ineza wigendere wigire, ariko ngo ukora ineza ukayisanga imbere. Mu Cyongereza hari umugani bakunze guca, niwo nibaza ko wumvikana cyane, ngo do good, good will come to you. Kora ineza, ineza izokugaruka ko canke izokugarukira, nuvuga uzoyisanga imbere ni kwa kundi nyene. Igituma mvuze iki ni kubera iki, hariho ifoto mutangiye kubona ngaho, ngomba ndabahino ntahe, uyu ni umuntu agwaye kandi biboneka, kandi asaba ubufasha, aguhana adresse wo mushaka ubufasha, ugombye kumufasha ku bushake bwawe. Inimero yayivugiye kandi muri video bagaragara, reka tumukurikire.
Etienne cyiza se bisaho, nkabandi mu nkambi ya nkabandi mu Tanzania, narakigoma mu nkambi ya Nduta, nari naje kubera ubushomeri nje kuhigisha ubuzima, kubera iyo nari nta buzima nari mfise, akantu k'agapase twabamwo nabona tuguma tukajyanira na bene wacu, tuba turakajyanira mbona umenga twapfa tukicaniramo, nca ndapfa nyine nca ndiyitira mu nkambi. Mu nkambi rero naje nkomeye, maze kuza nkomeye, niho rero nafashwe n'ubumuga, fatwa n'ibintu bimpekenya kuva mu kuguru, kuva mu kuguru kuduga, kuduga uruhande rwose no mu mutwe hose, ibyo birangira mu mutwe hose, ndababara rwose, kamenya no gusara ntosa, n'ukuguru kwitura kwaritunye, mpagurutse guca kumera nk'uwo guca kuduga. Ibyo byose byambaye ko ndi ngaha mu nkambi ya Nduta, none nariko ndashaka agafashanyo bivanye n'ingene nabuze ubuvuzi. Nabuze ubuvuzi, nabuze abanyitaho, no mu nkambi ya Nduta tumerewe nabi, nta buzima dufise, baguma batubwira ngo duhunguke iwacu hariyo amahoro. Ariko mugabo jewe nabuze ubuvuzi, n'ukuri nk'umugiraneza afise icyo yofasha, yofasha kwe, ndamerewe nabi rwose, ndamerewe nabi, nabuze ubuvuzi, sinzi ubu ukifasha. Injabaduhize ukwezi, ariko indwi yose ihera tudafungura bivanye ingene bica bihera mu ndwi zitatu. None rero uwogira icyo yofasha, yofasha kweri, nk'uwimana yahetse agiye yomfasha akagira icyo amfashije. Ndakeneye n'ubuvuzi aha hose, haguma havamo amashira aha hose, aho murabona ko no kuvamo ari nkarapamo, murabona n'intoboro nyinshi. None rero bakozi b'Imana, bene Data, Imana yaheze agiye, uwogira icyo afasha yomfasha. Ndi mu nkambi ya Nduta, ndi mu nkambi ya Nduta. Ubu nabo baguma bavuga ngo nituhunguke ngo nidutahe, nanje ndaraba mfunguka, sigira nabashikira, naca inkomeye, na mitende wowe nankomeye, namvuga ati ndakomeye, n'ubu narabaye n'ikimuga, ihene ipekiye ngira no kuidakiye, none ndahiga ingene bizogenda, nkabona umenga n'ukuri birangora rwose, ibi bintu byangoye n'ukuri kubyihanganira, kuko ndiko ndaraba ubuzima ndimwo, nkaca ndeba Burundi isaba umuntu akomeye arondera akaronka, ho Murundi udafashe isuka ngo urime ntiwobaho, n'ahantu hari uburondereri bugoye namwe murabizi, kandi mugiye n'igihugu cy'iwacu, nanjye ndacyemera ko n'iwacu, ariko bivanye n'ubuzima afise, n'ukuri uwogira icyo afasha yofasha, akamfasha n'ukuri Imana ikazomuheza agira, nimufashe n'ukuri kw'Imana jewe ndamewe nabi rwose. Ubu buzima ndimo n'ukuri burarenze, namwe nimurabe buno buzima ndimo, ihene nimurabe n'ukuri kw'Imana ntiherabe, aha hose havamo amashira, ukuguru kwarabyimbye, kwarabyimbye nkanye nk'uku havamo amashira, Imana ashaka ni iyo mwaha. haca havamo amashira menshi n'ubu ni kubera nabikanye naguma ndabikanye iyo ndabikanye ne haca havamo byinshi murabona ubuzima ndakeneye ubuvuzi ndakeneye ubufasha murakoze muheza gigwe imana ibaheza gigwe
hamwe abandi bavuga ngo je navuye mu Burundi ngo mpunze ngo umutekano muke ngo amasoro oya we wavugisha kuri TGS navuye mu Burundi mpunze umutekano muke oya bwari ubukene nagiye kurondera hasumba handi hanyuma ari kumwe n'umuryango kandi biraboneka ko gwaye kandi ababaye hano rero ku muntu wese abishaka arashobora kwivoronda hagiye ikintu amuhaye akamufasha kuko amagara n'amazi aseseka ntibayore araza gutanga imupesa yiwe hariya hijya hari nko kwimvira kumufasha agomba yo mufasha reka twumve umukenyezi wiwe nawe hano n'abana biwe
hanyuma nange ndumufasha kugwa saikiyene twagize mariage akomeye kweri hanyuma tukatekeze mu bana bane muri ko muraraba ubuzima n'ubuzima bwo mu Burundi murabona ko bigoye ukuntu tugiye kuzohaba ningena yenda kugeza tutoshikira ababana ndiyumvira ukuntu nzobatunga bikangora mu gihe atoronka ubufasha bukwiye ngo avuge akire nisho gituma turiko turatabaza uwo bishobora mu buryo bwose mu mpande zose haba mu gusenga haba mu mfashanyo ko yogira icyo akoze n'icyo aterere hanyuma ku bw'ibyo tubaye turashima imfashanyo muzaho dufashisha
nyuma yaho ampaye iyi video atubwira amagogwa yiwe afise n'ukuntu agwaye n'ukuntu bigaragara kandi umudami we urabona ko atanze timuhanyaje aravuga ati je bro dufise abana bane kandi biragoye uko nzobarera ati ndasaba yuko umunyakigongwe wese yobishaka yabona bishoboye yuko yodufasha yuko yorengera nibindi byose akadufasha tivisa abana bane kandi kubarera je nyine biragoye birumvikana abana bane numwe wenyine aragoye ubu kwanza aho tugeze mu Burundi n'umuntu umwe wenyine kugira ngo yitunge ntiba byoroshe bane rero bane n'ikindi kintu kandi burya ntawe buri cyafasha wo tumufasha amasengesho turazi Burundi ko musenga cyane kindi nacho numva noshira ku ruhande nabona yuko agwaye akeneye ubuvuzi hari ha docteur ashaka kumufasha kumuvura hari abantu ashaka kubona ingwara akavuga ati ingwara no yimuvura ingwara mumve neza ko yizanye yavuze ukuntu yatanguye kandi ahageze nyamunye na Karimi atacho gapfana n'umuntu murabona ko yaraheze mugabo nyine nta kuntu ubura umuntu w'umugabo ufyo ndakavamo mashira mu mubiri wawe kaba ni ngwaro ubanye igihe kinini hanyuma ngo uvuge ngo hari nakazozo ufise canke umva aguma yiteze gufata enter hano rero inyuma yo kumpa bino ino video mu faso ni wiwe nawe namusabye ko yokora video avuga ibijanye naho bumushira ubufasha mwijwi giwe akavuga ni nimero yiwe mwijwi giwe nyene agaragara kuko ari gihe y'abantu bagiye gufasha kenshi usanga bagira makenga ati twofasha amafaranga karibwa n'uwundi niki ariko bugi umuntu mubonya gwaye ahinduka ibinyana kivugira video agaragara biba bifise ukundi kuntu biboneka neza n'abafasha bakavyizera uyu muntu je ndamuzi yansanze kuri WhatsApp abonye abandi abantu ntabariza aranyandikira ndamusabye ambira ko namukorera ubuvugizi ndabwiye ati gute arambwira nabwiye ati oya yaranyandikiye nabwiye ati sisha gutangaza ibintu byanditse ntazi ubinyandikiye urafata aka video ashafata aka video ka mbere nako mubonye arakampa asubira ka kabiri arakampa kumudame wiwe n'abana hanyuma ndabwira ati ndayumviriza nshasanga ntikwiye ndavuga ati hari biburamo kuko ustanze video unagaragara utugira kuvuga aho bagushira ufasha ugaragara nyene kuko yansabye ko no byandika naho rero uko umutima ukurongora sindabizi murumva ko yavuze ko afise inimero bomushira ko ubufasha muri video ngiye kumvisha na ka video yongeye ko nabimusavye avuga uko bomuha ubufasha.
Amatsinda yiwanje yitwa Rwa Saint-Etienne, inomero yiwanje akaba ari guteranya amajana 255 74 50 71 ubusa 58. Ayatuga kuri Mpesa ni Etienne Kiza Sebisaho. Etienne Kiza Sebisaho ni yaduka kuri Mpesa. Ari nko ushaka kumbungikira amazina yiwanje aduga ni Etienne Kiza Sebisaho. Ayo niyo ni mazina aduga kuri Mpesa. Sawa sawa, muheza kigwe.
Ndangije nanje ndagushimira nshuti zanje, nimba mugomba kumufasha murashaka kwivoronta muhagi cyo mufashije uko warongowe bivanye n'uko wanabyutse, kubera ko nkuko nabivuze today is me tomorrow is someone, uyu munsi ashobora kuba ari jewe jakaba ni wewe, ariko sindabikwipfuriza. Ibi byashikiye ciza se bisaho nejo byoshikira jewe canke yundi. Amagara n'amazi aseseka ntibayore. Murakoze nshuti munkurikira kwishe ni urugendo news. Ndakenguruka kandi ko kumbure n'abazoza barabikora muzo muranyandikira kuri WhatsApp yanje mumbwira ati wa muntu twamuhaye nanje numve ko kino gikorwa twashize hanze kigenda neza. Murakoze cyane.